Tokoru e ngā tāne toa anu Te Arawa, kua whakahōnaritia ki etahi tohu hiranga. A te kāwanatanga o Aotearoa. He mea whakanui I tā raua pukumahi ki te hāpai I tō raua arawatanga o tira te iwi Māori.
He re tā whakanui I te tokorua nei mua raua mahi ki wāinga I te iwi o Te Arawa. Rawiri moana whakawhitiwhitina kōrero mona take whenua, raua ko Tom Bennet moana take ohu kai moana hoki.
Puta mai te reta āta, nā wai tēnei mahi.
I feel very honoured. You know, it's something you don't expect.
Ko whakahonore tia te tokorua nei ki te tohu huanga kei te pai tuarima. Rua te kautau a Rawiri e noho ana hei kai whakarite mo te pūmautanga o Te Arawa. Ko ia tēnā he noho tahi me te krauna, hei whakatau I nā kokoraho tiriti e pāna ki nā hapu te kaumātahi o Te Arawa.
Nā te iwi iho mai tēnei whakaaitanga, tēnei tūmomomana.
Te kaumārima tau a Don e noho ana hei mema o te poari ohukai moana o te kotahitanga o Te Arawa waka. Ā, kātahi ia ka whakanuia moana mahi whakataunga kai moana ki wāinga I te iwi o Te Arawa.
I just feel very humble about it because I know it's not just from my own ability that I've received this award.
Hei tā rāua he tohu kēwe nei e tika ana mo te iwi o Te Arawa whānui.
Te tino utu ki au nei, tō rātou awhi I au.
I share it with all those people that have been beside me and worked with me.
Tēnei wā kua kitea kua tīmata pai te huarahi o Rawiri Rawakoton I tēnei tauhou 2010. Rapaera Tawhai, te Karere.